Sebenzisa ukugqibezela i-square ukubhala le quadratic equation engu-y is equal to 3x negative 3x squared plus 24x minus 27 ngendlela ye-vertex bese ufumana ukuba ingubani i-vertex. Sifuna ukuyibhala le equation ngolu hlobo olunjena elizaba ngu-y is equal to a umphindaphinde ngo-x minus b squared plus c. Ufuna ukuyibhala le equation le esiyinikiweyo ngolu hlobo ngoba olu hlobo luka-y is equal to a times x minus b squared plus c lolu hlobo lwe-vertex. Uzawubona i-vertex siyifumana ngokufuna u-x apho le ndawo engu-x minus b izawuba ngu-0. U-c wethu, u-y wethu ke ngoku sizamfumana ukuba ngoba xa u-x minus b engu-0 ithetha uba izawuba ngu-0 le indawo u-x wethu, u-c ke ngoku abe ngu-y. Masike ke ngoku sizame ukuyenza le equation ide ibe lolo hlobo lika le vertex elingu-a times x minus b squared plus c. Into esizawuqale siyibone kule equation yethu esiyinikiweyo into yoba singakwazi ukuwohlula onke la manani ngo-3. Masikhe ke ngoku sikhe sikhuphe u-3 simbeke apha ecaleni, sizawuba no-y equal to u-negative 3 umphindaphinde ngo-x squared minus 8x ngoba u-24 xa umhlula ngo-negative 3 uza kunika u-negative 8 plus 9 ngoba u-negative 27 xa umohlula ngo-negative 3 uza kunika u-9. Laa 9 ndizambhala kudana uzayibona ukuba kutheni ndimbhala phaa laa 9. Masikhe ke ngoku sibone uba sizawuyenza njani. Into ekufuneka siyenze into yoba kube nendawo ezawuba ngu-x minus b squared. Sifuna ukuba nendawo ezawuba yi-perfect square apha kule equation yethu esiyinikiweyo. Ke ngoku siyifumana njani le ndawo ezawuba yi-perfect square apha? Sizawubona uba apha sino-negative 8x. Uba uyakhumbula uba laa negative 8 sizawufuna ihafu yakhe, le hafu yakhe izawuba ngu-negative 4. Sithi negative 4 squared uzawusinika u-16. Sizawufaka ke ngoku u-16 apha. Kodwa funeka ukukhumbula ukuba asinovele sifake nje u-16 apha yedwa. Singathatha u-16 siyomfaka nakweli cala lingapha le-equation. Kodwa kungalula ukuba sisuse u-16 apha. Uba sidibanise no-16 saphinde samsusa u-16, ithetha uba sifake u-0 kule equation. Ithetha uba i-equation yethu ayitshintshanga. Kodwa ukufaka kwam u-16 kwenza ukuba ndikwazi ukubhala le indawo engu-x squared minus 8x plus 16 njenge-perfect square ezawuba ngu-x minus 4 squared. La x squared minus 8x plus 16 ndimbhala njenge-square se-binomials esingu-x minus 4 squared. Ke ngoku ndibone uba u-negative 16 plus u-9 uzawundinika bani. La negative 3 ndingamlibali lo ongaphandle u-negative 3. U-negative 16 plus u-9 uzawundinika u-negative 7. Sesizawugqiba ke ngoku sino-negative 3 umphindaphinda u-x minus 4 squared minus 7. Kodwa yengo into esizawuyenza kukuthatha la negative 3 siphindaphinde ngayo onke la manani alapha. Sizawuba no-negative 3 umphindaphinde ngo-x minus 4 squared. Uphinde uthi u-negative 3 umphindaphinde ngo-negative 7 oza kunika u-positive 21. Ithetha uba ke ngoku i-equation yethu xa siyibhala ngohlobo lwe-vertex izawuba ngu-negative 3 umphindaphinde ngo-x minus 4 squared plus 21. Ke ngoku sizawufuna ukufumana i-vertex yethu. ukufumana i-vertex yethu ithetha uba u-x minus 4 kufuneka abe ngu-0. Xa u-x minus 4 engu-0 ithetha uba u-x kufuneka abe ngu-4. Simfumene ke ngokuba u-x wethu ungu-4, u-y wethu uzaba ngu-21, ngoba xa u-x engu-4 u-y uzaba ngu-21. Beke ngoku siyifumene i-vertex yethu, kodwa ke ngoku ithi ndizawuzoba i-graph yethu le eyi-parabola. Sizawubona uba kanye kanye le vertex le yi-vertex iyilinani elona likhulu le-graph engaba lilo okanye lelona lincinci na. Ukuze siyibone ke ngoku loo nto ukuba linani elona likhulu okanye lelincinci na, sizayibona njani loo nto? Ngoba siyayazi uba i-vertex ithetha uba kulapho le graph yethu izawujika khona. Masike ke ngoku sike siqale sibone uba wenzekani phaa kulaa ndawo engu-4 no-21. U-x minus 4 squared ithetha uba yena uyohlala ebamkhulu okanye elingana no-0. Akasoze abe mncinci kuno-0 u-x minus 4 squared, ngoba awukwazi ukufumana inani uliphindaphinde ngalo ufumane inani elincinci kuno-0. Ithetha uba eli ke ngoku lingu-negative 3, umphindaphinde ngu-x minus 4 squared, lona lizawuba lincinci okanye libe lilingane no-0. Ithetha uba ke ngoku elona nani ingaba likhulu elingafunyanwa yile graph yethu kulapho le ndawo engu-negative 3 umphindaphinde ngu-x minus 4 squared izawuba ngu-0. Ithetha uba ke ngoku apha xa u-y engu-21 lelona nani elikhulu legrafu ingaba lilo. Le grafu apho izawukwehla ke ngoku, ayizudlula ku-21, izawukwehla ibe ncinci kuno-21. Ithetha uba ke ngoku njengoba sijika phaa ku-21 wethu, sizawujika sehle siye ezantsi. U-21 lelona nani likhulu. Igrafu yam, le parabola yam izawuba njena, izawufika ijike ijonge ezantsi phaa ku-21. Yile nto ke ngoku le nto ye-vertex into ebalulekileyo, ngoba iyakuxelela ukuba i-parabola yakho ifike yenzeni phaa, ijika phi. Xa ifike ijike phaa kulaa ndawo, ijike yehle na okanye ijike yonyuke. Le ndawo ke ngoku yindawo esiyaziyo eyi-vertex, kulapho i-graph yethu i-parabola izawujika khona. Sibe ke ngoku sigqibile.